gusabira bwo kujya ndirimba ariko guso iyi ndirimba pastor nimba ari mu mahera yakoze nimba ari icyakane eh bavuga gute enka bari ya kanoti basi bagize ku support nk'umwigeme yo basanzwe akunda olegue
ba ego justement
uwo kwita basi kuri imaraya muri cyo gihe uwo mubona gute
ubonye ti maraya
ufata mu gute maze kumwa wa maraya
vraiment bon je nakubwira ko nobona ko ari umusazi ari nzanye ti maraya nyeka twaba twarahuriye ahantu sinzi kandi na time yo kuyesplika imbere y'abantu no bamfise ngo urumva ibiki n'ibiki oyaha ko yamaze kuri nyita
bo
je muhira
gishukuri tani akugishukuri
mbese ndagutinya cyane ni nyande umviriza jewe ndu umuntu muhira barazi ibintu nambara vyose hari umunsi turahura nambaye nikabo
cyaze kubaza n'ikibazo
navyo turahura umviriza vraiment je ndakunda kuba franche no muhira barabizi sindujya umuntu ushaka gufakinga life yanje urabona no so ikintu nkora hanze sioma umenye ko muhira babizi
tikosa mugo nini ni
volontaire barashaka kunkunda c'est vrai
nawe biramaze kushukabwira umutipe ko mukunda
sha kube erega nivyo nibisanzwe gusa navyo nokora
wewe kutobikora
sino bikora
why
cause
ani jibiye
ni nini eh si wezi rastambe eh ndiko da draga mana yanje we mukhama
What's up my people? Amahoro y'Imana abani nangwa bakunzi ba Isaac TV. Murazi ko tubakunda cyane. Gosa muherereye hose ndazi ko muri kumwanya. We are on time ndazi. Nawe aho uri umukunzi wa Isaac TV, ubona uri kumwanya. Nuburi kumwanya ni bien. Nkuko twa tubikora turi kuri Tereje, SUBCRIBE terrain namaze gushika behind the camera. Tukumwe na Juma Juxi mukwa yamabikora neza cyane gose. Turi mu kibengo urabona hari ari ibintu vy'amazi. Ibikere. Bikere biguma bivuga kuryamye nko mu ijoro rero sindi igikere gishobora kuza kuryama ariko turaza kuronka amakuru tumaze gushika cyangwa twaroze mu bivite wacu ahatuje nuko umwigeme no vuga yuko asanzwe ari mu manekino w'abantu batambukanye ne uci bibona hana nkuko uci utambuka neza nawe uci bibona rero reka tudodore gato kugira tutatebye Juma Jukes kugira ze kugira dushobore gukora ikiganiro rimwe kabiri gatatu murazi ko tubakunda gira like na share na comment rero gani no wabambere kukibona uze kudufasha kugira share byo biza gusumba ni Mr Home Star Boy kuri mikoza Isaac TV niyo mazina yanjye musanzwe munyita kandi nzoguma ndayita Maka kandi nzoguma ndabakorera byiza gusumba reka rero turindire umwigeme ngo nawe ngarimwe abamaneke bamwe batambukanye ne n'amaseri ariko ntituzi ko babikora bari mu kazi ntituzi ko baba bari muhira bari abamaneke ariko reka turabe ko ari mu maneke koko ava nyumva reka manze impuhe ndi umuntu ariko araza sha sino simba watanyuguruye cya simba naje ni bon manze fresh ndagura ngo ugese ibibi
oya
umuzima
ego
salamu alaykum
welcome salam
Karibu. Kwa karibu kwa ya tatuwa njimenga harugwesha tuvuga ati ndishwa kwa karibu, lega tuinjiri badu wa karibu.
Karibu.
Tuinjiri na kamera manja na kimu, na kamera tuumize.
Kwa kimu, ni tuibuna.
Juma karibu, karibu sana. Badu wa karibu, kwa ya jeba mahi karibu na wichenda ugu wa karibu. Eh mabuja, ani wa muhiri?
Ya.
Yeah. Mbura nane kwa ya guwe, ni mwani mhozu msuwe kuzisoho.
Oh ya, sisi wacho.
Ibikeri wa dute ibuko baari ya hiki.
Eh.
Ibikeri. Mwana msi nzira mbuja.
Ndi multi talent negereza kuzanda
manekino
ndahindura style yes
numusigeze muri izi kubayishaka muze ku telefona no mwigeme niko bashimavura
uraba business ndasukuye
nishaka azi kukurondera
ego
duraberewe sha oh kuno wambaye nk'umwigeme menga
eh antuk
muzi yashitse nka kona wambaye imini nzokwiruka ko asa nkuno yambaye aberewe
umviriza umviriza nkuko nabivuze aba umuntu ni guhindura style tous les jours n'est pas dimanche rombo uno munsi urashaka kuba wasanze uku ejo kasanga ndi mu bindi
n'ibyo bakunda kuvuga ngo abantu dukoresha ibiganiro usanga bahenye usanga bambaye iki mbe gasanga hari n'abaca muri commentaire bakabatuka none umuntu aho kuyambara iyo style genze kuraho ko hari umuntu agutuka avuga ko wambaye
uraza abantu ukuntu bameze ndakurahiye baraza kunuka tu niba buri cyo baza kunuka
aho yambara iyo ko ari uwo gutuka
ndazi je sais pas
mana yo mama umushyo
Asanye twarire.
Na video. Ndabigira Maria janyene kuri kamera kigende bahaye.
Oh yeah, ariko ibyo bintu.
Gato ndakubaje ndakatoye sinzi gushaka ko twari kigano duhagaze Twitch ya Sint. Tushye mu gatuhagaze mega no bye yo style yaboneke. Eh, Juma Jux sivyo? Duhagaze ni hobye.
Okay, bon. Gusa.
Urakunda kuruha.
Na kibazo.
Icara basi nka guca.
Unye cyari kenyene hanze twisinzu.
Rega twicari nga hani hobye.
Okay,
tuko turavugana no vuga yuko benshi akora dukurikirana kandi abakunzi ba Isaac TV n'abantu babifuza kumenya umuntu amaze gushika mu bwami bwa Isaac TV hatari mu bwami bwa Isaac TV kuko biko birarengana ikiganiro muri ko murakibona. Ati presenter gatoyi profile yawe like nkuko umutwe turayaga ninde amazina genshi bakwanda yazi mu gasanga ari pronounce si je nabi pronunciation gasanga ni fake
birashika bon kumazina nahawe nabavyeyi nitwa bazahica tania
ba
bazahica nizina gikirundi
bazahica
ego
mba bisugura yuko tubazi hari ahantu ho bahica hari
oya bon risigura ibintu byinshi bazahica je sais pas de trucs
pareil mba yo cyo navuze ni cyariko bazahica hariho
ariko rano ke
bamukuye je muza bazahica hariho nibaza ko ari kwa satani niho bazahica Simvuze wewe. Wewe urumbura hatinyu cyasenge.
Gezaho, gezaho.
Basi wewe misiguro yawe.
No, bazahica gisiguro ibintu byinshi so.
Nabyiganje nawe.
Mu bisanzwe ba sinabivuga byose. Je je nyene avant ari twenga like. Bazahica what the meaning of that name? Bazahica I can say like
ikirundi.
Ikirundi kirangora. Umviriza ikirundi kirangora.
Wewe kikugo. Kadere mu rundi kazi.
Birashika.
Sure.
Sana ndakundi kirundi nico gituma ubona nguma ni forsa
yavukiye mu giti bana no rupango chambrete petit frère wiwe
ndagusaza
ya petit sele umva ana je wenje bacho ba chambrete
eh si franga zako tu
asa mutani pa franga
eh zazo zitatu kubatye bya bure acha tu yako
kuri tukore jiza kubera tiri mu kwinjira muri kwa kwezi uite na ka makeup kabye
bon eh leo man waone kama niko mustire zingine rasta
je biranangaje
jewe vraiment no musi navyutse mfise mudi ta eba si duko no noivuga ndabivuze
nuko tukubona no kumubiri
no musi swahije eh ah mashallah no musi eba
eh uri mu musulmane deja namaze kwibwa
wi ndu mu musulmane ego
tani
Bad girl.
Yeah. You got a movie? Mo bad.
Sana.
ni bad girl. Bad girl kwa nabata kitahura, n'umukobwa mubi.
Rivuge neza, bad girl, si bad girl, ni bad girl.
Wewe kucongereza twize, twize girl.
Chusa, wewe ratangira ko bivanga tura n'ibirundi byawe.
Okay. Ivuga wewe byo
wawe. Ni twa Tanya Bazaica. Irindi banyita abantu benshi bazi ni bad girl.
Why isa si yozi?
Why? Eh, kwa hiyo ndi mbadi nyanu kubo. You know, the show could explain why na hisemo. In fact, si janari hisemo. Nyene kuma attitude ukuno meze. Nyene aba friends bache batangura, you are a bad girl, wikini wikini chansanga nyene. Oh yeah, gentlemen, how can I say? Je m'en fous de tout ce que umuntu arashaka kumvuga nabi nkabimenya, but na time mfise yo kwiexplica. Urumva rero nshansanga mfise attitude yanjye.
Umuntu akuvuze nawe urifuze ko uronka umwanya kwiexplica.
Kubera?
Urabyifuza?
Oh yeah. I have more better than explaining myself. So, hemwe watanisame. I'm really sorry.
Yabugiye mugitsi. Cyane wabaye mu Burundi kenshi.
Ba ego justement.
Ne umwe wagumiye waruri none tukareka kugira ibyo bari kujya ibyo uri kuragi no mu Burundi tukaguma tubifungura.
Yeah, twabonye ko dushaka kumenya our country. Dukorere in our country. Yeah.
Okay, muri kino gihe tuko turayaga no vuga yuko uri mu gihugu cy'iwacu. Nicyo gitumaza kukubaza ibyo mu gihugu cy'iwacu. Wavuze ko uri umumaneke. Manekino. Niko ngunda kwivugira no mumaneke. Kuroye maneke kubura mu maneke ubikora nk'akazi cyanye ubikora just kugira to enjoy.
No, I work it.
Enjoy your life.
No. Genda bikora nk'akazi. Yeah, ndabikora nk'akazi kandi mu bisanzwe c'est ma passion. Eh ni kintu I really respect.
No gutambuka bye.
Sana.
Eh, we. Oh
yeah, ukazoshaka kubona nambuka ba. Eh. Utanita futu.
Afu sasa picha yake ku profile. Nakala hivi mungu wangu. Sinjua maana nimeshanga na tanga ikona yamba ino kanzu.
Nutangare ni bisanzwe.
Mwaiki kipindi mutaiona hiyo picha mungu wana
kwa.
Anaikala hivi. Ukuguru ya shize hejuru kukuhu.
Asha ni bisanzwe.
Lego vizi ni jena nifuga bad girl na ufuga bad girl.
Ya nukonyen bad girl.
Okay, nungige minufuga yuko. Kuba urumu maneke uraja sometime mundiri imbo. Ukaje gutambuka mu bintu bimwe baramusanga afise shop akavuga ati reka ndondera mamaniki batambuka kugira imuzi zacu zigurishe birashika kenshi kuri wewe kujya muri song kana akatwibutse ku bantu basi bo bari ko barakubona bace birukira muri iyo ndirimbo kugira bakubone ndirimbo mazi kujya
binuwa by kijiku
eh hajya warabinuwa
oh ya bana ndatambuka nariko
ndatambuka.
Oh yeah, but we didn't be tangue in general. Kunda tambuka.
Binua no ikata.
Acha tuyako.
Binua kido. Binua.
Umbiriza. Acha nana binua kwanza. Indi ni mawe by MB data. Sinzi kumga ibo.
Ibo nala ibo ni limo na mo peti. Ita three trezor. Ni trezor.
Voila.
Na urimo.
Ya naratambutse sinzi ko mwabonye umukobwa yambaye style iri bizarre.
Tutambuke gato. Tutambuke gato.
Tambuka basi tambuka.
Oya
nambaye ibintu byiyubasha no musi si
sho. Ivyo nyene ni ba.
Urazi kugira we sont free. Abasha kandi hariyo spa espace gusa. Let's turaza kubigira hanyuma ni bo.
Urumva tujye kumurare muri binu atura ko na binu nawe nimba ara binu we mawe mucha mu yibona indirimbo ya MB data yakoze na Brian Smith anowe mu producer okay gato dusubira nyuma gatoyi kenshi bega nimba tabaye mu gihugu cyo Burundi cyane igihugu wari urimo nica ko tushaka kumenya ubuzima bwo mu bindi bihugu kuno bamuse
bon nabaye nabaye Afrique du Sud nabaye
Afrique du Sud ato twirwa kuri Afrique du Sud Afrique du Sud tumbe kwa rukudi barakunda kuvuga iyo barundi kazi bagiye yo bace bakora akazi gatari gakugukorwa no mu Burundi kazi mara ngugiye muri Afrique du Sud ngo tabaye umusuma ngo ashora ngo kuba indaya imaraya bakunda kuvuga ko muri Afrique du Sud haracyangamutse cyane kuri umaze gushika yo n'igice wabaye muri ivyo
nana kimwe muri ivyo vraiment nana kimwe kwanza en Afrique du Sud narumuntu nekereje ukuntu ya narumu bon sinabaye muri ubwo buzima bw'ivurugu akavuyo ibiki n'ibiki nope
Kandi n'abagenzi bagenda kwita moya mbiri. Na moya mbiri bigaze
ivyo na vyonse.
Basi warahura n'abantu ba gu propose ivyo bintu. Tende ni bate moya mbiri.
Wapi? No bakanesha. Ndakwisavye.
Uwo kwita basi kuri imaraya. Muri cyo gihe uwo mubona gute?
Ubonye ti maraya.
Ufatamo gute maze kumwa wa maraya.
Vraiment bon. Je nakubwira ko nobona ko ari umusazi ari nzanye ti maraya nyeka twaba twarahuriye ahantu sinzi. Kandi na time yo kuyesplika imbere y'abantu no bamfise ngo urumva ibiki nibiki. Oya ha ko yamaze kuri nyita.
Bo harabigeme kenshi tumenyereye ugasanga ari muhira nguma yambara ikanzu ireha guca ugasanga afisa gasakosha ageze hanze genda amaze kumubona umwe ageze hanze akacyakura nk'ikanzu akacyasigara mu kantu kangana guca iramaze kugushikira mu buzima bwa
jewe muhira
ngishukure tani akugishukure
pesha ndagutsinya cyane ni nyande umviriza jewe ndu umuntu muhira barazi ibintu nambara vyose hari umunsi turahura nambaye nikabo
yaje kubaza n'ikibazo
navyo turahura umviriza vraiment je ndakunda kuba franche no muhira barabizi sindujya umuntu ushaka gufakinga life yanje urabona no so ikintu nkora hanze sioma umenye ko muhira babizi nso
yo mushiro waguhamagaye urabwira mama ngo
mushiro nje numugenzi wanje sana ndakubwire hariho mama papa nabantu Jean ni bakuze bafise mentality zo mu Burundi abamere bo mu Burundi usanga nashaka guha time yo kuba umugenzi w'umwana wiwe kandi cyo kintu si cyiza
nagiye kuzi kwa mutama wa imenda musaba ko uri umugenzi wanyuze zuraza kunda
Oh my goodness. Urushu gwahe. Ninde yakubwiye ngo bose baramfise ku rusha go kugenda kugira ngo nje kukuraba kwanza je ndumuntu sinkunda kuja kurabana. Icyo ni
iki? Uraza nuturi mu kibenga yakure dogere tangani.
Menyaje bamabaza kunda mutsa.
Meje kubona ipopotami hajya hanze.
Yo hehe.
Ku murango.
Shawe muti farabesha urabeshi.
Oya, umuntu yatuzanye mu motari yatubwiye ati Gurona ngo ngaha
usohotse
mu jirongo wabaje ne bitendereza
ngo kubona ipopo tama kavura mabira shika naye amasoko kayibona nibisanzwe
niba ko mu bantu ahantu hapi gato dusubira inyuma gatoyi Olegue ngo arasoye indirimbo kandi iri mu bantu tumva ko uri umufanzi wa Olegue cyane nimba ntibeshye munsi yari ko arashutinga video mengana nabonye isura yiwawe
inde
mengana nabonye isura yiwawe ariko barambira ndabazi ngo ujya n'umushyeri wa Olegue bambira te n'umushyeri wa Olegue gusa birabwo ko ujya ndirimba ariko guso iyi ndirimba ya pasta nimba ari mu mahera yakoze nimba ari icakane eh bavuga gute enka aho bari ya kanoti basi wagize ku support nk'umwigeme yo basanzwe akunda Olegue
urashaka gusubiramo
muri ijya ndirimbo amahera yakoze video nka enka ari amahera yakoze video ndavuga ko ari wewe Tebuka kwa umukunzi wiwe nje gituma nakuronde bigishushe bwiranye nemenye ukuri. Enka ari amahera yakoze video urimwo.
C'est pas vrai. Nabgarivs. Bana shima no gya muziki ndabubonye nk'abandi bari wasanzwe. Ego na ubonye ba upostinze. Ndaraba sino ivyo byo gusoma.
Wa kiriye gute ho masiko.
Bon, jana abonye usanzwe umeze neza gusa.
Ariko kugira ko musohokana mbwiye mwa musohokana nibazi ko tubayibeshye.
Oya ni dusohokana kandi abantu baravuga byinshi sinzi ko mubizi jewe na numwe dusohokana
ariko biravuga ko musupportinga sana ni modoka afise biravuga ko ari pieces zimwe warishe
mana yanze ndako ni modoka ave munye chaba
oya donc ibintu biravugwa mugabo kugira tumenye ukuri twegera
sivyo vraiment sivyo no it's not true
ariko ngo Je agumambwira ko atari byo mugabo. Je mu mutwe ntibirahinduka n'umumenga nivyo.
Nacho kandi je urazi.
Umuntu uri fresh. Uri kora mutambukisha manekino.
Jewe na time yo kuyespika mba mfisi. Je sinigira ni explica jango nda
kwemeza.
Umviriza oya je nuko nabaye sino kwemeza ngo nda guforce kwemera ibyo udashaka kwemera. Uvyemera.
Manekino ari kumwe na Olegue.
Utavyemera Olegue.
Manekino Olegue. On the stage.
Ndako. umwana w'abandi usigaye mumubeshera
byinshi. Oya, antuka ko biri kose umuntu arashobora kurondera amakuru kugira bimwe bimwe amenye ukuri. Twebwe turi ngaha turumvisa ku
sivyo. Akazi kanyu.
Irevre turumvisa ku. Mbuga izo saka tumaze kutimaze kudushikira turadushaka tumenye la velocity.
Okay, verite mwayimenye rero humura.
Bishitse n'ivyo kugwa nabi. Usokanye na olegue byo kugwa nabi.
Nibyoshika.
Biri impamvu zitatu zotuma mudakundana na olegue
kugira musoko. Oya, navye impamvu. Mbe ndiko ndakwiye explica ko. Nibyoshika.
Ngaje numumenyesha makuru ndiko ndakubaza.
Menyesha naje eh. Okay, basi ndakubwire like no comment. Nibyoshika.
Le basi guza zitatu
kumuntu. Navya gumfise jewe ni mungore namagu yanyu. Jewe ndatse. Umfiri, do you know how I am? I came here to focus with my job, yeah? Sinaje nga kubgaba sindabatuye sinaje nga kubera abatipe ngo abaniga basigaye bashushe
ndagukunda tuko biri kose none baza umuntu so kuguma nga
umviriza none nga wewe ndagukunze eh ngabikubwirukanka nikose
si kosa mugo nini
ni volontaire barashaka kunkunda c'est vrai
none biramaze gushukabwira umutipe ko mukunda
sha kubera erega nivyo nibisanzwe gusa navyo nokora
wewe gutobikora
sino bikora.
Why?
Cause.
Ani jibie.
Ni nini? Eh, si wezi. Rastambe. Eh, ndiko da draga. Mana yanje we mukhama. Mukhama wiki go.
Okay. Eka tufuga ti. Uko bili koche. Bibzeshi mga mkama la pisa mumba. Ndiko da gira geza. Mgeru mba kata likwala nyishura. Ibiza olegi ya wish. Ya wikwesi.
Oh ya sina.
Nibi na likwala. Piu. Ekwala
wikwesi. Sina wikwesi. Ibiza olegi. Kandu yo mtipo wabandi mumureke na mahoro. Jewe ni duso kana.
Mramuseba.
Mramuseba. Kanda rindira kwanza. Mramuseba. Ndabanda muramuza. None. Mbiriza. Olegi. Ni duso kana. If there's an car, je sais pas des trucs pareils. I don't even know about that.
No, mais j'ai un dégât.
Jewe, manayanjo. Tanya la goe, mukhama.
Oui, tu vas dire que j'avais dit au chef. Oui, mais c'est bien.
No comments. Olegue, ramez nez. Namuramukiz.
Ok. Togo, tu vas dire que tu vas dire que le micro est actif. Kunda kufungulika ya mwezi 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 kusana muna jivu
cheo
enyo sangiji kwa ni chuguru ya kwa ya kwa ya kwa chivu gara tuta fungu
ee kikoni mancha machuguru ya nafuye kugara gusa
esho kani tuwa ni michoku
mwezi tuzobi sanga kumeza antuka tuzo sangi
tuza kurai
karibu yo karibu kandi karibu sana chani
umbo kono amamagara nk'umutima n'umutima mwiza atazi ko nshitse kubita pafu zibiri nkaba
ndaye ewe none pafu wo kubita pharmacy nibaza ko mari njya zose zoba zihari.
Okay, kono ariko aradukurikirana hari hakajambo novuga yuko usanga no ntaka kubajije ariko kari interest kono ariko aradukurikirana cyanke ku bakunzi bawe ndetse n'abanshi bawe just n'umwanya wo kukavuga sinzi peut-être ko bikunda
bon. Icyo navuga ba reka nishure kuri question bama bambaza kenshi in my Facebook, Instagram and all. Abantu barambaza pourquoi je suis très confiante. Pourquoi ni yumva mu kazi kanje nkora sikwiyumva genre muri rya côté we wiwo kwibaza genre kugira confiance
nijya ni sawa
kazi urumva
fresh rega
nibisanzwe
nibisanzwe birafasha umuntu ma muri ko
bakambaza ho nakwiye confiance
déjà ngo rafite confiance wamaze kugira confiance
oya si confiance genre yo kugira confiance nka wewe iyo confiance ufise yo gukora akazi kawe urabona iyo confiance ufise ugiye ahantu
confiance mu kazi
hose ugiye ahantu hari hose utibaza ngo ujya umuntu araza kumbona ngo meze uku ngo ufise ikibazo kiniki oya rero kenshi barakunda kumbaza ngo byavuye kuki byatanguye hehe kugira ubu mannequin. Bon mannequin avant na confiance nari mfise muri jewe nicyo gituma atabyo nitamwo cyane nari mfise ikibazo cyo gukunda kwi nari ndi negative ukuntu muri jewe nyibwira mannequin irife ko ya si kudesida gusa nijya nguvu yo kubijyamo nari ndayibuze ya urumva nari umuntu ngonda kwiponda ukuntu eh uno meze ibiki mankina niri fait pour moi des trucs pareils
awa manike wa mingi sana benshi usanganye bafite biraraba ngo ufite tayinga n'ukucanye kuwonye cyane no uvyibusha afite ibisusu biganye narajya
ico nico nari mbuze mu mutwe wanje urumva rero parce que
kini inyuma ashakararo
c'est simple barashaka kuma ide
I go as you go on a challenge to Momenga or Hibakas Kumanke. Go on a challenge, you really seem like a Kashakwa Kazimuga, Akachaka, a play Yakazimuka, Kozi, Akachaifuzi. Behind this, but wait, behind this.
Oh, yeah, you're behind the scene. Yeah, wait, Nira Shikira. Okay, Reveno, no muto. They're together. Oh, justement, Rero. Mama wanje ni twabana kenshi cyane kuko elite ya Lubumbashi jewe mba muri
Afrique
du Sud cocktail sinzi ni cocktail papa wanje no murundi mama no mukongomani yeah ni cha gituma nakubwiye cocktail urumva rero mama amaze kuzino turatangura nyene kubana mama yarabona tala yanje nyene yarabibona ndashoboye ndagifise gusa narabuze
uragikize
ndashoboye ndafise yo talent
yego
ndavuze ndafise yo talent
n'abagutumbiriza
fam party je umvise kirundi kirangora room rero
ifise ubuvuze ikindi kintu
okay nigeke
igeke chonze
urumva rero mama cara decida arazara aratangura kuma ama conseil ibintu nkivyo urashoboye zurareka kwi genre comment on dit how can I say kwi minimiza
yeah ne kwitinya mukazi
kwi minimiza nari minimiza nkitinya vyose urumva rero mere wanje nyene urabona modeling ya school ni byacini nyene kwiryohera ndatangura nza nda defila
shure
ama journée ama kermesse uko nyemere rarabona ebantu rakwiriye kuja muri agence niwe yagiye kunyandikisha s'il vous plaît
muri agence pana ama bisali
agence ya mankina
To as if she didn't know me game, I want to Arabic with Kwanza. Still, come on by means of Shandamic commentary. Ah, they got to Bashim and Rakus, why is the people who are doing a Chinese ghost?
Bershagan does a very good and
double. Eh, I'm going to go to the Tambuk Bashadi.
Tambuk, I shall
go to Tambuk. But I'm
going
to go to Tambuk. Oh, yeah, Tambuk. Never get a good. Yeah. Ngondungo ndenze ko ngahagatuye ngo kugira ngo anyemerere.
Yo, antuka yaraguruhote.
Yaramuhote. Nacuma ndigira ntera mu buzima.
Yo mukobwa vraiment since.
Nacuma ndigira ntera mu buzima. Ambwire ntera uri cyuma kugira ndukundane.
Yo, nye kari winde arashaka since.
Ndiga ndaga ndagushimire tani.
Ego sha hama.
Nzi neza kutaki.
Merci namwe gushimire.
Sangi turanye.
Ushaka kunywa zana mahera none.
Arika, umuntu mukomeza imana aratangi no.
Ina mesi na vya gusa.
Ega da gushimi.
Bon, umusi nzoba tumira jewe. Antuka nzoba zimana. So, abakuni.
Abakuni keneye kwanza, abakeneye wewe. Bakuronka gute. Kugira dusina basozera. Kuko urumva ko akazi kiwa ugakora. Ibyo kuba uri mu maneko bikora nk'akazi. Ntizushobora kuvanga kuri activity tutabajije ati mbega Tania. Basi twaje gukoresha ikiganiro sibyo gushina bisigura yuko na promotion irimo abagukeneye mbega bakora mako
abanyeneye they can follow me on Instagram
your name
Tania Bazahicha nkuko nabivuze umumanke wa Flam la mode kuko aheruka benshi bari bazi ko nkiri umu independent urumva sinkiri umu independent ubu ndi muri Flam la mode agency hama nkuko nabivuze murashaka kunkurikira on Instagram Tanya Bazaicha, Facebook Tanya Bazaicha, and also
na je we Starboy Isaac TV kuri Instagram
ni wisigi nyuma
Najuma Jux Isaac TV Instagram
ere gabara kubona ni bo kubagira. Okay, abakunzi ba Isaac TV nimwibagire kugira subscribe, comment and like hama mumu following uyu mutipe mbeni Starboy.
Starboy Isaac TV.
Okay.
Okay bakunzi ba Isaac TV. Na mbega bavuga gute nta akajyoshi gahera mwitama. Ah turi wa mushaka ndatembe. Ah na udukara batubwira corona.
Oya
ni wahagaraje kandi. Anaje matafari nayo kubakiki. Igikoni ko mbona cyubatse. Nsa sinzi. Sane. Sane None hariya ni huzoma nzoba igikoni ngiki bari bacugaye tugishika n'agakeri karasha hariya ha akaba atanura imyumba ati bakunzi baize ati murazi ko tubakunda turi kumwe na tani n'umwige murabona no musikari yaberewe aho nkunda yamba no musari kuje nimuze kumuze kwandika ibintu muri comment reze murambara nkuno mwigeme ndabakunda cyane gosh bye bye Mr. Home kuri mikoza Isaac TV Starboy ega twisokere tuyigire Ura merekeza.
Merekeza ritu. Oh yeah.
Yo yo ndakoze ko ye. Ndahiye. Ega ndahiye.
Basha. Eh.
Sha ndahiye.
Enga tanguriza kuno kwibaraba.
Bwai, jasi byanaze nabwo gwera amazi kumazi atangani.
So
Isaac TV.